Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezasethivini ngesiXhosa. Umayeni ke uathenda ke itherapy yakhe ke so namhlanje ke basivezele ke thetha phayana. Uyatsho into yoba ke abantu bakwazi ukudelela umntu emveni ngoku umntu alindele ukuba yena xa sefika kuzovela abe rayithi nje. Ethi abantu abafuni ke ukukhonfrantwa ngezinto abazithethileyo nabazenzayo. Uthi umntu akwenze into embi amuve on, athi xa ebuya abuye ibe ngase kuwe wena ungasineka nje yonke into ibe rayithi. Uthi umntu futhi okwenza into embi uyalibala, azenze ngathi khange akwenze kwanto, azenze nje umntu o-innocent. Ethi vele kodwa ezinye izinto mhlawumbi umntu ebezenza kwinjongo yakhe kakade. Kodwa ke uthi ufundile but uthi ndifunde kabuhlungu sele ndilimele. So uMayeni ke ingabe uthetha ngubani kwaba bantu balandelayo nezi zinto zabo? Umseleko wokuqala nezakhe zabafazi bakhe. Kukhona apho ke wayelila ngenxa yamazwi ayethi ngeli xesha umseleko wayefuna uthatha unkosikazi wesihlanu, ethi abantu mabahamba bahambayo yena uyosale icenga, kanti umfake kwinto engazange yena bekho kuyo eyayingumangwabo wayesithi yena uzawuphuma emtshatweni nazange ayithethe loo nto. So wayelila ke uMayeni apho. Kwenye ke igame wayemxelela ke uba nawe uyazazi ke xa sawusukwe ngumsangano wakho loo nto ithi impambano yakhe ke tsho kumseleko. Umseleko ke wathula ke emamele. So kungenzeka umseleko luhlala ethetha into ezibheka ecaleni pha uMayeni asazi. Kuzoba ngumpumelelo wesibini. Umpumelelo ngulotshintsha imantombi yazalisa ungumzekelo kayise. Ufuna uzeka i-virgin yokuqala, akakwazi ukuhlala nabantwana bakhe, akabambeki and wathi imentor yakhe vele ke nguyise. So uMayeni uphile nomseleko waphinde wamzala futhi umseleko. Yenye yezinto ezimhambisa itherapy leyo mhlawumbi. Okwesithathu kube ngumsebenzi. Siyakhumbula wathi ebengekho right emsebenzini enedepression nje ngumntu onestress lonke ixesha kodwa ke ngenxa yomntu othile kodwa wathi ke ngoku sewaphinda waba right bamtshintsha kwindawo awayekuyo. Zonke izinto for now urayithi. Then owesini ibe ngumakhumalo. Yena nomakhumalo babonana bengatshayisani kakhulu. Zangaye emembesweni kathobile and wayengenasizathu esitheni. Wathi nje izinto zakamseleko uyaziathenda nangoku. Kwakuthuthwa impahla yomembeso kathobile wayencedisa ngelithi uthutha impahla kwamseleko eziya kwamkhumalo. Uthobile ke kule episode bethetha ngaye ke kumangwabe esebenzisa ke igama elihlaza loba kunzima ukuthetha naye uMayeni kwizinto ezininzi, ethi ungumntu nje o-delusional. Okuchaza ukuba nokungabi right ncam apha engqondweni, like into ene-mental disorder okanye ukubona izinto ngendlela yakhe. So umthukile ngamanye amagama, like umenza umntu ongathi akekho right ncam uMayeni. So asazi ke uba uMayeni xa seyifumenile uzobuya kanjani ngeli gama lithetha ngokuthi ube, and siyayibona i-relationship yabo ngoba yi-two abavani ntlobo. And uMakhumalo azangasihluphe ngokufuna ukwazi into yoba why engayi kowabo. Wathi akezi kakwakwam kakade, ethi wothuswe nayo into yoba embone uba wayencedisa ngeli xesha kwakuthuthwa iimpahla zomembezo. So bona boyithu ngamanzi neparafini. Ngaba uthobile ngomnye wezinto ezenza uba uMayeni ebe ne-stress. So ke izimvo zabantu ke ziyabethana ke. Abanye bathi ke le therapy le uMayeni kofuneka angayikhawuleza iyeke ngoba kungenzeka into yoba futhi kwayena ufokhase kwinto yetherapy ngento zomsebenzi ezimhlukumezayo kuphela. Kanti into isendlini. Bafaniseke umseleko ethi uhlala endlini noSiyacela. USiyacela siyamkhumbula ke lo kaDlamuka. Baphinda bamfanisa futhi bethi okunye uhleli uzele uDulas endlini. UDulas ke bamfanisa noMpumelelo. UDulas siyamkhumbula kumnakwethu uba uDulas ngulona naye wena abafazi abatshintshayo, uye emke omnye afike omnye, ethi noMpumelelo seso kuyahamba uvuyokazi yafika omnye bahleli abanye. UMpumelelo ufuna i-virgin imesi nje. So umthetho wakhona yintoni li-stress uMayeni kangaka? Lo mntu athetha ngayo okanye abantu athetha nabo ngabo ngaba bantu nangaphandle komsebenzi. Asazi ke ngaba zithini ezenye izimvo ngayo yonke le nto kaMayeni noMakhumalo noMpumelelo nomseliko. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.